Wana hai nkawe mukunda abantu uri mfura nzima rugera nkunda kikirwa nagandura gahora n'imigisha
ngiye kurangurira ijwi ngiye guhanika ndirembe ngiye kuririmba umubano wanjye na ntaganda ngiye kuvuka ibigwi umugabo witwa ntaganda umugabo mbabwira n'intwari n'imfura nzima yitwa Mico Myiza akaba mukunda abantu namwise muti mukeye Naganda way.